Mwese mwandanya gukurikirana na televiziyo isanganiro ndabaramukije nongera ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye nayo hakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ibarabara ry'igihugu inomero 9 ngo rizosanurwa kuva ku kiraro cy'uruzi gikoma gushika ibubanza ibyo byafundikiwe mu nama nshikiranganje idasanzwe yakoranye ku munsi wa gatatu aho yemeje urwandiko rujanye no gusanura iryo barabara stade intwari ngo ntirishobora kuzura imbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 Alexandre Muyenga arongoye FFB yashikirije ko ari kubera umusezero w'ikizungu udashobora gusanurwa mu gihe cy'imvura izo ni izo makuru ni mukanya ndasubiye kubaramutsa inama nshikiranganje idasanzwe yakoranye kuri uyu wa gatatu yaremeje urwandiko rujanye no gusanura ibarabara ry'igihugu inomero 9 kuva ku kiraro cy'uruzi gikoma gushika ibubanza mu cegeranyo cyayo Jérôme Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta yamenyesheje ko iyo nama yasabye ko hogwizwa ibiganiro kugira bemeye gutanga uburyo bwo gusanura igice kiva kuri Home Point yitiriwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gushika ku kiraro cyo kuruzi gikoma naco kizosanurwe
n'urwandiko rujanye n'ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu inimero 9 rya Bujumbura Bubanza igice cyo kuva kuruzi gikoma gushika ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza n'agace gapima kilometero kimwe uja ku isoko ya Bubanza nago rukaba rwashikirijwe n'umushikiranganji w'inyubako ibikorwa n'ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro rimwe mu mahangiro y'imbona kazoza yo mu mwaka w'2040 nuko ibice 90% vy'amabarabara mu Burundi vyoba bimeze neza haba muci canke mu gihe cy'imvura ibyo navyo bishoboka hagiye hari yumvirwa ingene ayameze nabi yosanurwa hakubakwa na mashasha urugwandiko rwerekeye isanurwa ry'ibarabara rya Bujumbura Bubanza rizofasha vyinshi mu ihanahana y'ibidandazwa mu gice cy'uburengerazuba bw'igihugu rujanye n'igice cyago cyo kuva kuruzi gikoma gushika ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza hamwe rero n'agace k'ikilometero kimwe uja ku iyo soko ya Bubanza mu mashira hamwe yahamagawe guhiganwa vyarabonetse ko uwarushije abandi yakoresheje urugero runini rwo guhindura amafaranga mvamakungu ayashira mu marundi yasabwe kubihindura kubera hari ibikoresho biva hanze y'igihugu azokoroherezwa kuronka amafaranga yo kubigura ubwo rwandiko rusaba inama nshikiranganji ko yokwemera ko ibikorwa byo gusanura ico gice cy'iryo barabara rya Bujumbura Bubanza byobandanya inama nshikiranganji yaremeye ko ivyo bikorwa bibandanya ivyashikirijwe mu kunganira ubwo rwandiko navyo bikaba ari ibi bikurikira ubwa mbere kuzokorohereza ishyirahamwe ryatsindiye isoko kugira ngo rironke uburyo bwo kugura ibikoresho biva hanze y'igihugu mu mafaranga mvamakungu kubaka amaburi ngabanyamuvuduko ayo bita dodan mu buryo butonona imodokari ziri hasi bwa gatatu kurondera ishyirahamwe ritomoye kandi ribizi rizocungera ibikorwa by'iryo barabara intambwe ku ntambwe kuvyerekeye igice cy'ibarabara riva haruguru y'isoko ya Kotebu gushika ku ruzi gikoma ni ukuvugana n'abemeye gutanga uburyo bwo kurisanura kugira nabo nyene ibikorwa bitangure maze bizorangirire rimwe n'icyo gice kizoshika ibubanza
mu gisata c'ibidukikije abarundi ngo bagera ku bice 70% ntibazi ingene buhangana n'ihindagurika ry'ibihe bivugwa na Loic Nsabimana umushakashatsi yigenga mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe akaba bivuze kuri uyu wa kabiri hashikirizwa ibyavuye mu matohoza yakozwe n'ubushikiranganji bujejwe byo gutuma tumana ko uyu mushakashatsi avuga ko bakwiye gufasha abantu bakabaha udutabu twubigisha ingene buhangana n'ihindagurika ry'ibihe Jean-Marie Mayonga
Icyo cyigwa cyakozwe ngo cyari cyo kuraba uko abanyagihugu batahura ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe cyakozwe ku butaka bw'u Burundi aho ingo 1320 arizo zakorewe ko itohoza hafatiwe ku ntara kama 11 zigize igihugu cy'u Burundi. Loike Nsabimana n'umushakashatsi yakoze cyigwa akavuga ko mu bantu babajijwe 70% berekanye ko atakintu bazi kujanye n'ihindagurika ry'ibihe.
Uko twabisanze uko batubwiye mu nyisho baduhaye biraboneka neza ko ubumenyi atari bwinshi, ko hakwiye gushigwaho imigambi iyotuma ubwo bumenyi bwiyongera. Hafi 70% yabo twabajije bavuga ko atakintu kinini barakora kugira birinde canke babe muri ibyo bihe by'ihindagurika ry'ibihe, kubera ata bumenyi baronse ata makuru baronse janye n'ihindagurika ry'ibihe. Mbereye hejuru hobaho ibiganiro byinshi bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Mu kibano hobaho nk'agatabo kerekana ukuntu abantu bashobora kwirinda ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe canke bakabana nabyo mu gihe byaramuka bishitse bidahungabanije uko basanzwe babaho bidahunda banije n'ubuzima bwabo.
Jerome Ndikuriyo umuhanuzi mushikiranganje bwo gutuma tumana ko akaba yararongoye umugwi wakoze itohoza agashima uko babibonye akavuga ko ivyo begeranije babishize hamwe bizotuma hatunganywa neza ivyo fasha abanyagihugu kutahura no kumenya neza amakuru ajanye n'ihindagurika ry'ibihe.
Aho twagiye turaca hose warabona ko ico kibazo ari nkora mutima kubo twakibaza bose. Ushika naho benshi bavuga bati none ko mwari mwaratevye kugira mushobore kudushikiriza canke mushobore kutubaza icyo twibaza, mushobore kutubaza intererano yacu kubijanye no gukingira isi, kubijanye no gukingira ihindagurika ry'ibihe. Nivyo rero turafise umwizero yuko icyo gikogwa giheje kurangira tuzosangiza abo twabikoranye ivyavuyemo kugira tumenye ingingo zizofatwa zaba izerekeye abajejwe intwaro ico bokora, byaba ivyerekeye leta muri rusangi ingingo yofata ikavyerekeye n'umuntu wari we wese ico yoterera kugira tubandanye tubaho neza.
Mu byafunditswe basavye ko hashigwaho agatabu ko habwa umunyagihugu wese kugira ngo amenye neza ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe n'ingene yo kwifata mu gihe vyibonekeje, nayo ku ruhande rw'amaradiyo ngo ashireho ibiganiro bivuga cyane ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe.
Rokoze Jean-Marie Mayonga bunaho dutandukire mu gisata c'amagara y'abantu abana bagendana ubumuga bigana n'abandi batabugendana ngo barakeneye gushigikirwa cyane kugira ntibagire ikibazo cyo tuma badebukirwa mu bijanye n'ivyigwa bivugwa na Alex Hatungimana asirikira imbere y'amategeko runani rw'abagendana ubumuga mu Burundi PHB afatiye ku bibazo bishikira abanyeshure biga hahoze hitwa CND mu ntara ya Gitega. Kurikira
hariho igisata leta yashizeho janye no guteza imbere indere idakumira, ariko sinzi ko bifise uburyo kwiye kugira ngo bishobore gutunganiza abo bana. Nk'akarorero tugiye mu by'inyigisho baba basanzwe bagiye barondera ashobore SND rekadu hagarare kuri iryo, barafise kibazo cy'abigisha babo. Abigisha babo batandukanye muri abakoresha bwa buhinga twita braille ntibakwiye, uri abakoresha imvugo y'ibimenyetso langue de signe ntibakwiye, ku buryo abana rero usanga babura abigisha babasigurira ibyigwa, kandi n'imashini bafise yo kusohora mu nyandiko zorohereza abana batabona neza gushobora kubona ibyigwa ni imwe kandi niyo ipfuye. Burundi ntibufise umuhinga ashobora kuyivura. Hanyuma uravye n'inyubako ingene zitunganijwe uko zari zimeze, utuntu dukenye amashyirahamwe agenda akora twita aménagement raisonnable, mugabo kubera abana baguma bagwira kuri iryo shure byari bikwiye yuko kira ku mwaka bagenda bongera ko ari nk'ikirasi canke nk'ayo mazu y'ubwiherero bagenda bubaka n'ayandi n'abashobora kwiyunguruza kuri kujya dukinga akorohereza. Iyo tugiye kubaraba urabona by'ukuri ko biyunguruza bigoranye, ariko kubera bategereza nyine kwiyunguruza bari bako twe tugerageza kubahimiriza kwakira ngo buzima barimwo kwakira ko bitunganijwe kuko usanga nyene uburyo budakwiye kugira ngo bashobore gukurikirana ibikorwa neza
Stade FFB intwari nako nkishobora kuzura imbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 bishikirizwa na nurongoye umupira w'amaguru FFP mu mwaka Alexandre Muyenge agasigura ko abahinga bahawe isoko bamenyesheje ko umusezero w'ikizungu udashobora gusaswa mu gihe cy'imvura akaba yabishikirije igihe ashikirije byaranguwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB
yaramaze gusinywa hagati ya FFB FIFA nabo batsindiye isoko ubu rero hasigaye kuza bagatangura ibikorwa nyezina FIFA yabategetse yuko bategereza kuba bahejeje byose mu kwezi kwa gatandatu mugabo mu nama twagiranye nabo ejo na FIFA nyine turi kumwe nabo batsindiye isoko abantu babahinga bafise ama principe ngo kwinstara tapi synthetique mu mvura ngo harimo ama risque twarababwiye yuko uje imvura guhera mu kwa gatatu iba atari nyinshi mugabobo bazanye ubuhinga bwa cyane batwereka meteo ngo barazi yuko ngo mu Burundi ngo gushika mu kwa gatandatu imvura izaba ari nyinshi rero turacyari mu mpari ku buryo tutaramenya neza nimba bizoboneka koko iyo mvura izaba ari nyinshi urumva kwa kwezi kwa gatandatu FIFA yabahaye birashobora kwe kwegera imbere mugabo twabaye turafata provisoirement yuko le travaux za mbere bo zitangura mu kwa kabiri tubonye iyo mvura nkuko bayivuga ari byo turashobora kuca tubanza tugahagarika kugira ngo duhave twica byose
akabari hano turangirije amakuru twa bateguriye makoze mwege mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana na televiziyo isanganiro